Sanibonani igamala mdududuzile wakampeli. Happy Women's Month. Wathinta abafazi, wathinta imbokodo. I've been with UIFA for the past 12 years and UIFA isishintshe kakhulu impilo yami. Okungijabulisa kakhulu ukuthi le business laka UIFA selikwazi ukusibhakashisa phesheya kwelwandle nomyeni wami. We've been to more than 27 countries ngalo le business laka UIFA. Okusho ukuthi le business it's not just about money, but it's also about lifestyle.